Ihlabani somculo wamaskandi ubahubhe ushere ividiyo yakhe eshaya ingoma ethi ukhumbula uma wakhe masewulesine eshaya ingoma yesonto. Nangempela uphethe isiginqo sakhe eshaya ingoma yesonto kwavuka usingo kubalandeli bakhe nakubantu ade bebuka le video kuma-comments.
Yabazalwane, yabona ke mina ngizalwa intokazi yalwesine. Kwakuthi uma kulwesine ekuseni kwakuma avela kabi namngane. Ngithi ngiyamuzwa ukuthi ngikhokheleke ngu uJehova awungikhokheleke ngu awungikhokhele wo uJehova awunamandla ke ngu unamandla anginawo ngibuthakatha ngifikile ke ngifikile ngifikile eJordane sosa yakukhumbula salukwazi sami uNkulunkulu angigcinele wena la ukhona.